Izibongo ZikaMthwana kaNsetha wakwaCele. Umthwana kaNsetha ugagalwe ngonyama, ufulela ngotshani bendlela, ufulela kwaNetha.